Ndina sayo yu na wakia serikali. Eh? Sayo yu ni civil servants.
Hata macho hafungui. Ebu niambia nini tutamfanya. Shika. Nisaidie tafadhali.
Kuja hapa.
Yes, habari madam.
Silence. Umenisikia?
Ache.
I said give me 5 now. Haraka.
Baba.